Sasqasha namhlanje sakwenzani? Sakufundisa uku wabhala amanani. Sakufundisa uthini? Ukuwabhala amanani. Sakufundisa uthini? Ukuwabhala amanani. Siza kuwathini? Ukuwabhala. Sawathini? Sawabhala. Sawubhala, sawubhala. Jonga ke xa ndibhalayo uzawujonga ebhodini ne? Sawujonga phi?
Ebhodini.
Mamela ke. Uqanda wakho umbhala emgceni oyi-1 ne? Kwisitrato sakho siyi-1. Uyibonile ipeni isandla sam khange siphakame? Khawube ngathi unomgca wakho masibhale emoyeni. Masiphinde? Bhala apha phezu kwencwadi yakho. Yenza uqanda phezu kwencwadi yakho. Okay, jika ujonge itshomi yakho ithi ubhala apha esandleni sayo. Bhala apha esandleni setshomi yakho. Bhala apha esandleni setshomi yakho. Bhala apha esandleni setshomi yakho. Wena Leon na uzawuhlala nabani? Yiza bhala apha Leon. Bhala apha uziro. Bhala uziro. Yes, wonke umntu umbhalile uziro?
Yes.
Okay, khawubhale u... 1. Bhala u-1. Qala emoyeni, qala emoyeni, qala emoyeni. 1. Bhala kutshomi yakho ke ngoku. Bhala apha kutshomi yakho.
1.
Okay, bhala nawe phaa kuye. Nawe wonga bhala kuye. Okay, umbhale kahle 1. Akatshanga 1. Umbhale wa straight 1 wakhe wathi 1. Okay, masibhale u-2. U-2 ujika apho, qala apho. Yayiphakamisa ipensile?
No.
Masiye ke. Phezulu, ujike nayo, mu emqeni. Ya, bhala phezulu emoyeni, bhala emoyeni qala. Qala ubhala emoyeni, qala ubhala emoyeni, bhala emoyeni. Oops, bhala kuye ke ngoku, bhala kuye izaliyona. Bhala kumisa, bhala. Ya, izanamdi bhala. Kuye lo. Ufile ke ngathi nguthi xa imbhalayo apha kuwe uvakala ingathi ubhala uthu yena. Lo mntu ubhalayo ingathi ubhala uthu. Akangathi ubhala u-5 ne? Okay, masibhale eli landelayo. Nalo ndajika. Yaphinda ndathini? Ndajika. Asiphinde moyeni. Bhala kuye ke ngoku. Bhala kuye. Izaliyo. Bhala kuye, bhala kuye. Khawuphinde? Khawuphinde? Ya, Okay, Leon. Leon, so. 1, 2. Bhala ke. Perfect, nantso ke. Le mpeli landelayo ke ngoku. Khandibonise u-4 ngeminwe. Khandibonise ngeminwe. Khandibonise ngeminwe. Okay, xa simbhala, siyehla, sijike, sibe nentonga encinci. Yiya, bhala emoyeni. Yihla, yecaleni, zwi. Yiya, esandleni sakhe. Bhala kuye. Izale yona wena ungupartner wam. Yes. Bhala ke ngoku wena apha Leon apha. Mbhale, mbhale, mbhale naye, makakubhale. Okay. Alright, le mpeli landelayo ke ngoku. Khandibonise u-5. Bonise. Bonise. Bonise u-5. Okay. Alang, ngap. Khawuphinde, ibe nesisu esithi. Inesisu esithi. Inesisu esithi. Sijonge phi isisu? Emnyango. Isisu siqala asithi so. Sit. Siya ngasefestireni.